zinengenze ngahlonipha ishow ngeza ngazolalela I wasn't aware ukuthi kunomuntu njengalo ozokhuluma nami kahle kahle bengengize ngizi cause nje insults nje le insults nje
yazi ungenza ngikuthande kakhulu ke nje ubukhuluma kanjena ke yabona nje ngithanda kona ukuthi inkani yakho nje ngoba uyibeka kanjena nje ekugcineni hayi kusho ukuthi ngabe nginomfazi kwayimina ngempela ngempela
awukwazi ukuthi ungabe nomfazi kumfazi womuntu kahle kahle nje udelela umyeni wami
a crush on you.
In English, they say roses are red, violets are blue, people are choosing partners, so why aren't you choosing a partner for yourself? Hello, hi, if you are international, then hello, bonjour, mangabula mzansi, sawubona. Ngiyathemba ukuthi uright kama ngusine ngwakanene, but of course, if we VIP asemhlabeni, then you get to call me uAunty wama 2000, and we are back again for yet another amazing episode of I Have a Crush on You. And please do remember, it is season 2, right here on Select Africa TV. Welcome to the show. I hope you will enjoy today's episode. We are out in Durban. Njengenjwayelwe, ngibona ngimuhle namhlanje ngiyintombi kayise ke streets. Mubona mina. And I'm going to learn a potential couple yetu to kula kula, which is making me so happy because I will tell them to kill my 90s. I gabi, but I'm just, you know. So today we have a fresh couple, but see, my 70s, my 60s. Asazi, you stick around so you get to find out uthi singobani. But uphuthe sibhalele namhlanje usanele uthi uzocela ihand in partnership kasiphindile. So please do stick around to find out how it's going to unfold. Mangabe nawo khona umuntu ofuna sihlanganise naye whether ngokomsebenzi ufuna ukusebenza naye noma ufuna ukuba umngane wakhe noma ufuna ukuba upartner wakhe but uyamsaba uyamnqanqa awazi uzomtshela kanjani awunamagama ukuthi uzowabeka kanjani kuyena then isibhalele right on Select Africa TV on the email address down below and njengeSelect Africa TV sokwenzela iqiniso sizokusetha okwamanje ke asihambe sasethe ubhutsanele ngiyathemba ukuthi into yakhe izohamba kahle ngiyafuna ukuthi naye ekugcineni akwazi ukuthi asho cha ekhaya sesanele ngoba uzovuka nomakoti omushasha on this episode so follow me and while you follow me please also follow Select Africa TV on socials and subscribe to this awesome channel right here on YouTube nami khona enkundleni zokuxhumana ngusine ngwakanene but for now asamthathe kubutsanele
igama lami ngingusanele ngwakalinda isibongo ngihlala eChastwent isizathu sokuba ngibhalele ishow ukuthi cha ngimdinga impela uphindile so ngacela usisi ukuthi cha njengoba ngibhalile nje hayi lesa simomondi yasingishaye ngaphakathi so ngiyacela ukuba nami ngigcine ngikwazile kodwa sona sishadile so manje yona ke into ethanda kube inkinga leyo kodwa ngizocela usizo kusisi ukuthi akwazi ukungisiza kuze ngikwazi ukuthi ngiqhumane nawe sisiphindile
okay bengayazi ke lephathi ukuthi simomondi yasase India kanti sinyethu ushadile ezin twang 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 uma ezin lili Oh.
So manje ngakho nje kuthanda ukuba nzinyana so ngakho ngibhalile nje ngabhalela la ekhaya ukuthi cha cela ningisize ngiyasithanda lesimomondi
Ingisusile ke indaba yokuthi ubafo uyazi ukuthi usiseze ngaye namhlanje ushadile kungithuse kakhulu lokho ukuthi if you know ukuthi lo muntu is taken and off the market then what are you doing like what is your plan also what are the odds ukuthi ungathatha umuntu oshadile umlethe kwishow yomjolo and hope ukuthi I don't know uzohamba naye soko wakhe you get what I mean it's one thing ukuletha umuntu okwi relationship ne it happens all the time and I don't think ama relationship are that deep because hey I don't know man umshado ne relationship akufani so ngithukile but kubhuta umuntu esibindi so should nami kuvele ngathi hayi kusho ukuthi ngoba yini uyayithemba ufike la azi ukuthi lo muntu azomlanda la ushadile then who am I mina to hlukanisa into yengane yayihle into yengane wangihlangana nami mina ukuthi sengahlukanisa imshado angishadile akaze ngisho ngiproposele akekho sekwangetha so I wouldn't know how it feels ukuba ku position ekanje yayo umshado so angifunanga ukuthi ngimjudge kungithusile yes I was like oh u brave unesibindi isibindi sakho si isibindi saputing sibonile ukuthi ahlele sodwa la emzimbeni isibindi sakhe sihleli phakathi kwamalangs ngoba amalanga zapho isibindi sakhe oxygen ukuthi sibindi siphefumule sibe alive ngibonile nesibindi ngayo ukuthi lesi sibindi asihleli sodwa sihamba neheartbeat a heavy a massive I got shocked yazi ukuthi being excited I mean I'm still excited about wena nophindile ukuthi nje ngithukile ukuthi ushadile I didn't know that part so manje ngithula ngiyacabanga ukuthi ungiqhatha nomuntu kasiphindile because What if umkhwenyana wakhe uyagwazana uyadubula nokosami uzongithumela ngenkaba ukuthi mina ngiendosile ukuthi wena uthathe imama lakhe? Nginevas ngizizwa ngathi ngiyimvunge yemiyezane, ngizizwa ngibathonga.
Hayi, siyakwazi ukufihleka into ey'njengalezo, but nginethemba lokuthi kunendlela esingakwazi ukuthi senze ngayo.
So ngoba eshadile usesiphindi, wena inhloso yakhe ngaye like yini? Ufuna ukuthi like are you intending ukuthi mhlampe ayeke umuntu wakhe wena mese uyamthatha umshade, or you just want to be her side dude? Like I'm trying to understand ukuthi since eshadile and you know that, how are you? Ma ukuthi namhlanje siyamlandela and hypothetically speaking, a city uyafuna ukuthandana nawe, hypothetically speaking.
Yeah.
How is it going to work out ebe eshadile?
Sisi inkomo zayo zibuyele emumva.
Yo.
Kahle hle. Ngoba le ndoda iyalwa. Leyakalinda idlali. So that is why ibhalile inkomo, siyabuyela emumva. Sizokwazi ukuyibuyisela inkomo emumva, inkomo egcwele isibaya ekhaya.
Yo.
Sizokwazi ukuthi simkhwenyana nje simbuyisele emumva.
Yo.
Inkomo zakhe bamukele futhi kalinda.
So wena uzothatha inkomo uyibuyisele emumva?
Yes.
Uzothatha ibeef uyibuyisele esibayeni mase ubeefa nomkhwenyana? Popopopo.
Ngizange nje sisters, ngicela ukusiza kuwena.
So since ashadile, what made you fall for her? You know ichazayo ngaye.
Yabona nje sisi. Umuntu ohloniphekile nje uqala. So futhi uyambona ukuthi umuntu esingazwana la, ngoba mina nginhlobana ethanda ukuba ndalana nabo. So umuntu vele ngibona ukuthi lo singazenza izinto zenzeke naye. Yabo. Ungishaye ngaphakathi engena nje ngegate esikoleni ngiqala ukumbona. Isizathu salokho ukuthi angikwazanga egcineni ukuthola inamba kuyena. That is why nami ngizama ukubhalela nje lakhaya.
Niyazana nosisiphindile or anazani cause inamba uyitholanga? Wambona esikoleni, uyafunda?
No, uyowe ngena ngaphakathi. Yathi mina vele ngisebenza
esikoleni. Wena usebenza khona, yeah.
So makuthambe ngena ngaphakathi ngawumuntu okhulumayo naye, but ekugcineni wanqaba nenamba. So ngangabe ngisakwazi ukuthi sikhulume over the phone ngoba naye mhlampe esaba umkhwenyana.
So do you know umkhwenyana? Have you met him?
No, angimazi umkhwenyana. Indlela asho ngayo ukuthi cha unomkhwenyana kanje kanje. So sagcina ngibambe lapho ke nje.
Awumazi but uyabonza umsabi nje. Ungam knock out nje.
Ezakalinda isabi.
Hey!
Ah, isabi sisiqonda ngayo.
Animzuma umuntu.
Ah, simzuma umuntu.
Kana uyivaki.
Ocebe kakhulu. Bacebile abantu bakalinda icebo.
Bacebe kakhulu.
But isithakazelo sisho njalo. Kusho ukuthi omkhulu babecebile. Egcineni uzowela kuthina. Nanga umakoti mohlo right.
Umakoti ngowethu.
Yeah.
Hayi bo, na ufuna ukwenza umakoti.
Yes.
So uzomnika isikhathi singakanani ukuthi a divorce lo wamanje?
Kahle hle mina ngathi kusasa futhi inkinga yakho into engishayayo kunohlelo la lenziwe phela ke kahle hle kungathatha leso sikhashana kodwa singabi sithi. Yabo.
Okay.
Yes.
Okay. I'm just Tazama ukuprocessa.
Yeah. Yeah, yalcela nje usizo sisingamqala ngabe.
Okay, you know what? Let's just go and meet up with usisiphindile. Sibone ukuthi yena how is she going to take all of this. Bese ke we can take it from there.
Ah, ngicela ungcingise sisi, ngiyacela.
Ngizozama phela ngizozama. Awukho never sawusabi. Mina ngithukile on your behalf. I feel like I'm always asking people ukuthi awusidingi Steve, but today I feel like mina odinga Steve for you. Because yeah. I'm just like, wait a minute, kwetsalang, what is going on?
Akasabeka umuntu omthandayo, into ayithandayo uyisabi. Ngoba vele sizozohlala naye eceleni, yabo? So, ayisabeki.
Hmm.
Ayisidingeki Steve ngoba ngeke ngihlale ngiphuzile.
Hmm.
So,
wena na.
Yeah.
Akitsamaye, uyobona makoti. Umakoti ungowethu. Siyomlanda simenze umakoti wethu ngalax select Africa TV. So you don't go anywhere, hang around, and if you haven't subscribed to this beautiful channel, please do best and make sure you press that subscribe button and also turn on ama notifications akho so that every time siyolanda umakoti kanje ungeze uphuthela uzobe ukhona
usabambezela
uzosiwashela sibhekele asithi yelele si asab. Welcome back. You're still tuned into Select Africa TV on I Have a Crush on You. And remember, this is season 2. Angisami ngedwa njengamanje ngihamba nosisiphindile. Sengathi in the building, then I remembered we're outside. Uyaphila sis?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila. Igama lami nguSine and I'm from Select Africa TV. So, first of all, thank you ukuthi uvumile ukusipha isikhathi sakho beza la. Ngiyazi ukuthi awukho sure ncamncama ukuthi uzeleni because you just said we'd like to feature you on a show. Igama leshow is I have a crush on you. So njoba ula, it's because somebody has a crush on you. Ongicelile ukuthi ngikulethela so that azokwazi ukuthi nikhulume nina noyithu. Ngeke ngizobe ungakhulumi nami. Ngizonipha ithuba lokuthi nihlale phansi noyithu kubuye nozobika udaba lwakhe kuwena. Mina nje ngenzela ukuthi ngidlalele so that by the time uhlala naye usuyazi ukuthi kwenzakalani yabo. Ungafika usuthuka ukuthi hayibo manje leli jongo lubani and yabo.
Okay.
So are you comfortable with that?
Okay.
Asizo tuthini. So ubhuti igama lakhe uthe uSanele Linda. Uthe usebenza esikoleni ngiyang find out anga ukuthi sona siphi isikole, but he said you've been to his campus la asebenzela khona and you guys met ngazathi awu inquiries about something. He tried asking for your number and azange uzozomnikeza. So I'm not sure if yamkhumbula umuntu kanjalo.
Hayi angimkhumbuli. But ke ngenze iteaching so ngihambe ngifaka
ezahlukene
yes ngeke ngaye esikoleni eseChatsworth but I cha
yes uhlale eChatsworth so yes. I think mhlambe ngabuyena
hayi angimkhumbuli mhlambe bekuhlangana nabantu
it's okay ukuchazile vele uthi na anazani because ngazathi nike nahlangana just once wazama ukuthola inumber wangayithola and he's been thinking about you since lolo langa kuzibe namhlanje ngoba akanayo indlela yokuthi akukontact. So mukube nama 2K ngabe senatholana ko Instagram no Facebook manje ke igenge yenu ke that's the problem. So yeah, he's here to confess ama feelings anawo for wena and he's trying to pursue a romantic relationship with you. Manje ngifuna ukuthi ngiqale ngithole ukuthi are you single, are you taken, are you looking to date before nje sise siqhubeke mhlambe ngi understand ukuthi ngokwe love life noma ngokwe relationship status umi kanjani.
Hey yazi ngithukile nje kwangempela ukuthi umuntu onjani njengangibizela because ngishadile happily married kiumama nje womuzi wakamlambo
ushadile
ngishadile
married
as in lili inkomo zaphuma kangubane zaya kamlambo
ikai ring yakho he
angithi phela ningibizela eThekwini so eThekwini uyazazi ikanda zakho na fanele ungayifaka iringi mawuzohamba eThekwini
oh ngoba uzophuca etawu bethu nemali
umama nje ushadile.
Eh brand new le ndaba ngixoxela yona kumina umaceke
akatshelanga
into ke eyenza ukuthi ngibixoxe ngithi kusisi bengazi ukuthi ushadile even though bese ngitsheliwe I mean I didn't know prior to ubhuti angitshele but ubhuti wangitshela and then I knew mangifika kusisi I said I didn't know she's married because as a woman I was thinking if lo muntu ngiyamtshela ukuthi ngiyazi ukuthi ushadile and I'm the one who's inviting her to a dating show makhulu amathanzi ukuthi uzosuka mahambe and mina nje bangila ngise sidini la bhuti uSanele because uyena umuntu obhalele kwi show so mina ithimi engidlalelayo ithimi kaSanele so of course kumele ngifave uSanele kumnyama kubovu dark or blue so bengeke ngithi ngize ngoSanele la bese sengizomchitha ke sengithi ehe ungitshelile ukuthi ushadile now what's the point if usuyazi ukuthi ngishadile sis now why ungiletha la you get me so yeah I had to be a xoki I was taking one for the team tshusis and sorry tshusis sorry kubaba umlambo kushuthi sorry ngokukhulu kuyithoba shuthi sorry
kodwa yena uyakwazi yini lokho ke ubhuti thize loyo wakho
anginaso isiqiniseko
hayi ake simuze ukuthi uthini
eh maso manje what's going to happen because ushadile so how is it like so kushuthi usuzohlalela ukumuzwa ukuthi uthini o
sale sesimuzwa because sesivikele
kuze wafika
but nje
you are a no go zone
hayi sisinhlobo nje
oh my god okay 10 of events twist of events the plot is twisting harder than a lemon twist ye drink
yabantu
and I'm just like wow ushadile
yebo
okay okay let me bring the guy in khona uzombona senze wathi sinikhulume noyithuna ke nibona ukuthi senizomisa kanjani
aziphindile izathu sokuba ngibhalele ku show ingoba kahlehle ngithandile yabo njengoba ngangikubonile ke esikoleni but washo ukuthi unomkhwenyana kodwa hayi angihlehlele emuva namanje ngisaphambili inkomo zomkhwenyana ziyabuyela emuva ngiyacela sisiphindile uyimbale enhle umuhle ngathi wena wedo khona la emhlabeni
ima ke bhuti wami uyazi ukuthi ngishadile
yes
so lokho kusho ukuthini kuwena usuka kanjani usukela unkosikazi womuntu umshele umbona kanjani umyeni wami yazi umthatha kancane
njengamanje sisa ngithi uyazibona ukuthi awuyifakile iringi and awushuqulile ekhanda so kunzima ukubona umuntu ehamba njengalapha ukuthi lo ushadile but mase ufikile khona kwatholakala ukuthi ushadile kuya kube khona neminye imizamo eyenzekala sisi so ingakho isicelo sami ngikwazile ukuthi ngisifake ngapha kwishow so kungakuphathi kabi lokho nothi ukuthi ngisaba ukukhuluma but bengicela ukuthi kube yibona abakwazi ukungisiza ukuze ngikwazi ukuthi ngikuzuze ngikuthole ngempela ngempela ngoba ngiyakudinga
imake bhuti wami uthi wangibona esikoleni eChatsworth
yes yes
ngakutshela ukuthi ngishadile
yeah
so wena waqhubeka waya kwishow wathi abakubizele mina
angithi uyazi
ukuthi into very well ukuthi lo unkosikazi womuntu
angithi uyazi ukuthi into oyithandayo awuhlehlele emumva uma uyithanda uzama ngazo zonke indlela ukuthi uyithole
qala nje uthi into oyithandayo angiyona into
oh umuntu omthandayo uzama ngazo zonke indlela ukuthi ugcine umtholile
ayazi lento yakho iyangidida ukuthi wazi kahle very well ukuthi lo muntu ushadile but uthi umuntu omthandayo ugcina umtholile umthola kanjani umuntu oshadile because mina ngiwuphindile wakamla
siyabuyela inkomo esibayeni emumva njengoba ngisho nje ukuthi nakusasa lokho kusasa sisingakwenza lokho ngoba ngempela 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 ngiyakuthanda
yazi nje bhuti wami ngizizwa nje ngidelelekile futhi awudeleli mina ngedwa udelela ngisho umyeni wami udelela ngisho ifamily yami ingane zami zona yazi nje angiyazi nje
lokho understand ngathi nakona ukudelela uma umuntu umthanda njengoba ngikuthanda shothi angideleli njengoba ngizama ngazo zonke izindlela ngizama wona ukukhombisa ukuthi ngiyathanda nothi ukuthi ngikudelela kona ukudelela sisi into yami iqondile nje ukuthi nje ngiyathanda sisi ngisasho namanje futhi
ngiyasebenza wena nje njengoba amantombazane emaningi kangaka ubone lo mama oyimina oshadile unkosikazi ukamlambo wabona ukuthi nje wena ufuna ubizelwa yena ayengaka amantombazane asingile nje afuna abayeni
wena cha
ufuna laba abashadile
alungile abe single but ngoba mina ngiqonde ngqo njengoba ngizama nje ukuthi ngingene kwishow la ngingene phakathi intshi ngoba ngifuna wena uqobo ngempela 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 aphindile ngiyazicelela nje
lalela nje bhuti wami ukaze nje uye kude kakhulu ukaze nje uye kakhulu kude kakhulu lo oyikhulumayo umbhedo ayisoze nje yenzeka khale ngisho isikhathi sami nje I've wasted my time ngiza nje ngizolalana nawe because mina ngiwumama oshadile happily married wazikhipha inkomo zakhe umlambo zaphelela kangubani so nje le yakho awuhambi ufuna amantombazana angashadile mina ngiwumama omdala oshadile so ngi-right ngiyabonga nje ngi-right insult nje actually le yakho
Abona ke phindile. Angazohlehlele emumva. Ngaphandle masuku ukuthi wena uthanda ukungikhulumisa kodwa but ngisasho namanje. Akukho okungenziwa umlambo mina ngeke ngikwazi ukukwenza. So njengoba ngikubonile nje namanje ngisasho nje futhi ukuthi bekuyisifiso kuyisicelo sami and then angikuphoqi ngenkani kodwa nami ngingakwazi ukubuyisela zinkomo emumva kwamlambo. Yabo.
Hayibo. So ufuna ukuyobuyisela inkomo zakamlambo?
Ngawe nje.
Hayibo. Jesu wami yazi insult phela le. Insult nje lazi ngiphelelwa amandla.
Yazi uyisiphalaphala umuhle. And futhi uhloniphekile. Okwangempela uhloniphekile. Notho ukuthi abekho abanye abantu abantu besifazana abanye abashadile nabangashadile but wena.
Yazi the only reason engenze ngahlonipha ishow ngeza ngazolalela as I wasn't aware ukuthi kunomuntu njengalowo ozokhuluma kahle bengengize ngizi cause nje insult nje le insult nje
yazi ungenza ngikuthande kakhulu ke nje bokhuluma kanjena ke yabona nje ngithanda kona ukuthi inkani yakho njengoba uyibeka kanjena nje ekugcineni hayi kushuthi ngabe nginomfazi kwayimina ngempela ngempela
awukwazi ukuthi ungabe nomfazi kumfazi womuntu kahle kahle nje udelela umyeni wami
leli gama leli abake bathi ngathini i divorce balali ngeke libe khona ukuba yayingenzeki uyabo. So thina asihlanganisa into yethu wena uzokwazi ukuthi ugcine udivorce siqhubeke sithumele inkomo kaMlambo ukuze angasilandeli ngemumva sisuke apha.
Lalela bhuti wami umbhedo nje lo shoyo. Umbhedo nje lo shoyo into engasoze nje izenzeke. Siyazwana? Into engasoze yenzeka. And yonke lento ekhuluma ngayo it ends here. The fact that ngizela ngazo waste isikhathi sami ngawe nje. No, it's enough. Into engasoze yenzeka le. So please ungabisaqhubeka nje.
Uthanda nendlela okwazi ukuthi ushintshe ngayo ebusweni. Yabona ke iyona engenza ukuthi ke ngithande kakhulu. So angihlehlele emuva ngiphambili sisi ngisasho namanje ngempela. Angazi fanele ngiyenze.
Ibambe lapho ke nje manje. Ibambe lapho nje nale nonsense yakho. Ibambe lapho manje. Sekwanele, seku right, sengi right, sengibongile. Ibambe lapho nje.
Manje eh. Yabona. Ngisasho namanje. Akukona ukuphela komhlaba. Ngisazoqhubeka sisi ngizozama enye indlela ukuthi ngicine ngikutholile. Yabona.
Njengoba ngisho nje bhuti wami ukuthi akho indlela ozoyithola. Njengoba ngithele ngithe ibambe lapho. So kuphelele lapho, kuphelele. It's ends here right now. And the fact that uyasho ukuthi anginikazi anginikezanga inamba yami, it's because I don't give out inamba yami.
Mhm.
So nje it's ends here. Right now, right here. Kuphelile. I don't wanna listen to you nje anymore. Sengi right, sengibongile. The fact that nje ngimosha isikhathi sami ngazongilalela le mbudane yakho.
Ubungamosha isikhathi.
Please.
Mphendile. Ngiyazicela.
Yazini, sacela nje uyibambe lapha. The fact that ngizile nje ngazolalela le nonsense yakho, it's because wengazi ukuthi show ingani. So lo mbhedo wakho nje isiphelela manje. Eh futhi yazi nje yini, isiqefe nje lo mbhedo. Ngicela hey, yazi sizenza 100,000.
Hawu.
Thathani hey, thathani nje keep hela nje. Hey.
Kwenzakaleni?
Ngiphoxekile mfethu. Akwenzekanga ngendlela ebengicabanga ngayo.
Ubungayilindelanga nhlobo le reaction kanje.
Ya.
Kodwa kanjani?
Bengithi kona sizoxoxisana nje. Kodwa manje engimbonile ukuthi unolaka kakhulu.
Ngiphambane naye la ucishwa angiwisela le mbalini.
But akona ukuphela komhlaba mhlambe khona enye indlela esengenzeka but now sisihlamba ungangicebisa enye indlela ngoba lo muntu ubona ngidinga impela nje
ngeke futhi lo muntu unolaka ngizambile ukuthi yabo but ngiyabona ukuthi ihambe kanjani conversation yini siqale lapho because I wasn't there for the conversation ngiqhamuka mina vele usecasukile so angazi ukuthi mhlambe khona into oyishilo emsethe off or yini emenza ukuthi azak dinwe kanje ahambe ngalendlela ahambe ngayo.
Ya kahlehle ungumukele kahle. Okay, wakhumbula ukuthi sasihlangane phi kanjani kodwa ngathi ngiyone la ngithi khona inkomo mase sizwe ibuyisele emumva uthi angimhloniphe umkhwenyana wakhe. So ngathi yona into engimcasule ngayo kodwa vele ke into bevele ingenzeka sisi ngempela kwangempela ngoba kahlehle bengimdinga angidlali nje ngoba bengila but indoda ayikhali. Ngisayocabanga ukuthi yiphi enye indlela engagcisha ngigcina ngimzuze ngayo sesa.
Oh, ukafuna ukgive up usazo.
Angive up mina sesa. Into umuntu mangimfuna. Oh, nanga ukuthi ngibuye ngambiza ngento ngoba bengaqondile ukukhuluma lo language. Bengithi uthi yena umuntu so ngathi nalapho futhi ngimcasule khona yabo indoda ihlulekile kancane so asawuphathi.
Ungiphindela angilike understand ukuthi uthi
ngithe mina into mawuyithanda.
Oh wafila ngazathi uthi
yeah. ngathi ngumuntu nje ombukela phansi so mangithi into
but okay, but I like the fact that uthathe accountability uyakwazi ukubona ukuthi okay la kule party ke yimina ofloppile and yeah, maybe next time
yeah nako mina ngifloppile but naye ulwemile nje ngomyeni wakhe
eh manje ngithuso ukuthi wena usafuna ukuqhubeka ubona ukuthi
uma ikhona enye indlela sisi ngingaqhubeka ngempela ngazi
iphi enye indlela ucabanga ukuthi ngaba khona
njengamanje sisi ngise blank but ngiyathemba ukuthi wena nama ke namama ngifika endlini nami ngizoke ngicabange njengendoda ukuthi ngizoqhubeka ngenze njani njengoba bengicabangile ukubhalela kwisho mhlambe kukhona enye indlela engisengasizakala ngayo
yo no this is the first this happened so angazi ukuthi ngizothi ungasizakala kanjani siyaqala nathi ukubhekana nenkinga ekanje and at the same time as much as ngifuna ukuthi ngikusize but we also have to respect usisi nezifiso zakhe if yena uthi akafuni uqhutshekwe and ufeel offended then we need to respect that asikwazi ukuthi
siqhubeke simhlokoloze sibona kahle ukuthi akasekho right. So into ezobe challenge for me ile ukuthi where do we draw the line between ukusiza wena and also respecting her nomshado wakhe nefiso zakhe. Yabo lento enjalo. So mhlambe ngayi into ezodinga ukuthi icatshangwe before we act because I purpose your show ukuhlanganisa abantu abathanda nayo, but you're not trying to be to destroy or ukuthi sibidlize uthando so existing. So akuyona inhloso yethu ukuthi sihlukanise abantu abathanda nayo. Yes, siyafuna ukuhlanganisa wena nomuntu omthandayo, but we can't go to the extent of destroying what she has built ukuze kuzosizakala wena. Yabo, so izoba tricky kuleyo ndawo nje. Mhlawumbe into engamele ngempela ifuna ubuchule, ifuna ubusoka, ifuna ukucatshangwa kahle. We can't act on impulse. Ngoba yabo futhi act on impulse, it ended in tears akuphelanga kahle. So if siyaqhubeka siya ngenkani, uma ucabanga uzowenza njani? Do you not think she's going to bring her husband la? Sizodila. Yabo izinto ekanjalo ukuthi we need to think. Yeah, we need to think, we need to think. So
but nami bekuyindlela engizama ngayo, but hey, Kalinda asivamisile ukuhlehlela emumva but ikhona enye indlela sazozama siqhubeke ngoba yena hayi umuntu engimthandile ngiyamdinga impela bakhona
abanye ngathi mathuba omsebenzi kwamasipala wethu.
Yeah, 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 yeah. Futhi kuba ke kukhona intshontsho elikhishwayo ngabe ngiyalikhipha ukuze ngigcine ngikwazi ukumthola.
What if vele kube kumele ukhiphe intshontsho? Umnikeni?
Hey, nami ngiqhamuke ngathanje mfethu kodwa ke.
Awu ya. Bekumele wena ngoba wena ubuwazi ukuthi usisi unyetswe.
Yeah.
Ufike la usuphethe umthoba nhliziyo of some sorts. Boma flower, mama chocolate nyana. Yabo, mhlambe ibhale namashumi. Yabo nje phethe something, mhlambe ufike nokudla just ukuthi umehlise umoya. Mhlambe conversation ibizoba because awumazi ukuthi usuke endlini. Enjani? Enye into uzothola ukuthi enti sikhandula indlala. Mhlawumbe uphuma endlini engadlili and maybe leyo nto bekungayinkinga ebizosotheka ukuba wena ufike uphethe izinto ey'hlafunwayo. Mhlawumbe ngabe uthe ukhuluma naye ebehlafuna. Angazi, sengiyasho ukuthi mhlawumbe i-conversation ibizogowa a different route. Sengicabanga manje ubusuthi mhlawumbe kuba ukhiphe itshosho. I don't know, angisho ukuthi usisi uyathengeka nombuzo omthenga. But I'm saying mhlawumbe nami ngi-wrong. Yabo, mhlawumbe kube vele ezo-reacta kanje ngisho ukuthiwa ubufika uphethe ufumbethe.
Uyazi ukuba mhlambe ngiye ngaqala ngahlala nawe phansi njengomuntu esifazane kube namathipho onginika wona mhlambe
ngabe ahambi ngalendlela ukuthi imama liyatotosa nithi sama gold digger bekumele ufike uphethe ibhuti wami bekumele ufike umandla uyishela kanjani intokazi nje ungayiphathela ngento okuthambisa yazi ukuthi undlalela ukumarinator uthi ukuthi yabo into engishoyo inyama uvela uyipheke ube angeke uthathe inyama uyifaka kavini uqala uyithatha inyama uyinandise uyigcobe uyipayise uyinonge uyinonge mesingena kavini
ngicabanga ukuthi njengoba thina sithanda kube inhlobo endala asikujwayelanga lokhu kuhamba nama rose uhamba into ecishe ifana lezo but ziyasebenza kwesinye isikhathi njengamanje ngiyabona ukuthi hayi unolaka unzima kabi sisi angazi ngingathini but ngizoke ngicabange nje nami ukuthi iphe enye indlela or ethi wena njengomuntu wesifazane mhlawumbe ungangiphe enye indlela esingayisebenzisa ukuthi ngigcine ngimthole.
Hey, anginayo njengamanje. Ngisafuna ukuchecka ukuthi uzizwa unjani ke after i-dates yanamhlanje.
Okokuqala nje ngijabulile ukuthi nikwazi ukusukumela phezulu ukuthi nikwazi nizame ukungisiza kodwa noma kungalunganga ke sisi lokho kusangiphethe kabi. Kodwa ngizobonga nje kakhulu kwisho kwenu ukuthi cha nizamile ukuthi nihlanganise kwangenzeka. Angiyiko lalo ubuthongo izwazocabanga.
Sawudla mathamba engqondo.
Sawudla mathamba engqondo.
Hey.
Kunezulu esingididayo kodwa ke mhlawumbe ngizozama ukuthi ngiqondise ukuthi useyishayile.
Akayusi. Siwa kusho njalo vele phambi ngithi 2K. So nje into enjalo angizazi ngazi ukuthi inyama iyosiwa and inyama iyadliwa mayosiwe but lokuthi usayishayile kanjani
bengisakhela udla icala kodwa but sekhona ngoba esayishayile engakayosi nginethemba lokuthi sofika ingakosiwa
sazoqhubeka. Yeah, next time ufuna ukuyosa ufika uphatha ama marinade ne into eyright ukuthi yoseke kahle ngeke uvele ukosa inyama nje kungonakele lutho. Okay, obunye ke ngifuna ukucheck no siyabonga nathi siyabonga. So now since usumbondile usise ukuthi she's strong-willed and she's a khona igama ngilifuna elingibalekelayo but umuntu into mayiseyishilo useyishilo yabona into engishoyo mina lokho kungivezela isithombe sokuthi kushuthi umuntu weqiniso uloyal Manga sekuthiwa ukube wamthola kuqala bengakamthathi nakuwena ngabe le loyalty ivezela umkhwenyana wakhe manje ngabe nakuwena wenze the same thing. So is there anything you'd like to say to umkhwenyana kasisi?
Yeah, uyayimela into yakhe sisi. Uyayimela into yakhe kahle hle vele nami ngifuna umuntu kanje. Kodwa ke nami ke anga give up ngisaya khona phambili. Mhlawumbe uzozayivume le nto engisho sisi.
Cha wena usatshela amagama utshela usisi. Mina ngibuza ukuthi yini ongayisho kumkhwenyana? Imbangi yakho yini ongayisho yena cha manje?
Hey, engakusho nje kumkhwenyana. Hey, cha yani umkakhe ustrong ya. Kodwa ke mase sifikile bazomfihla ngemuva. Umkhwenyana. Sizogcinakala nabo kanasi.
Okay, I'll mark your words.
Yes.
So you know ngayi oyithande kakhulu nge date. I mean, I know ukuthi ayiphelanga kahle, but is there anything you liked and you ubonile ukuthi okay lana akufani kuhambe kahle ke kule aspect?
Sisi, hey. Mina nje kuqala nje ngibonga nanokuthi ukwazile ukugcina efikile. Ukumbona nje kwami ngamehlo kungijabulisile kwayikona lokho. Okunye nokunye ukuthi kwenzakaleni akusenani. Njoba bengishilo sisi. Kahle hle nami ngithanda ukushodelwa amagama ngesimo sokwento eyenzakalile njengamanje but akona ukuphela komhlaba saqhubeka
saqhubekile lapho uzona.
Yeah, yeah, sa perform.
All right. No, thank you so much. I'm sorry ukuthi akuhamba ngendlela ufisa ngayo. But impili kanjalo kasihlezi sithole sikufunayo ngalesikhathi sikufuna ngakho. Ngiyazi ukuthi uthe usazophenduzame.
Yeah.
And I'm okay with that. Angisho ukuthi ungazame, angisho ukuthi hamba uzame if you'd like to try again. I mean, I'd respect the decision yakho and all the best going forward. Hopefully kuzohamba khambe uma ukuthi waqhubeka yazama. Mhlambe nayo sisi uzohamba ehamba mhlambe akuthukuthamba. I-conversation ngaphele ngalendlela ephele ngayo namhlanje. Thanda sibindi sakho ke, bathi sibindi siyabulala, sibindi siyaphilisa and sakho
ngeke umsabe umuntu omthandayo.
Shut lo advice uyinika mina ngiyabona ukukhonteza.
Sazoqonda ngoba
sasenza mina lo advice angiyithatha.
Ya kodwa ke ekugcineni nawe ngizoludinga usizo lakho nje eceleni njengomuntu wesifazane usungihlebelana nje.
Ngizohlebelana khuleke, ngizobhela ama notes, ngizohlebelana ngesitela sama 2000. Makhuleke lapho kaqha kushuthi akudalili, akudalelibe ukuthi kwenzeke. Makhuleke le ndlela yama 2K lesimanje manje manje awu cha kuyobe kushuthi.
Kushuthi akudalili.
Hayi kube kushuthi phela le yethu indlela umagoqa, hayi indlela eshelwa ngayo thina manje naleni anshelana ngayo nakudala. Awu kuhluke kakhulu. Kuhluke kakhulu.
Kodwa ngimbonile nje safike sesimayela ngabona ukuthi ubambo lami. Ngabona ukuthi ukuthi phela ke
ngathi ngibambile manje ubambo lwami.
Bengeke ashesha avume. Yabona mangase ngithi nje kuwena ngiyakuthanda nawe ubheke ukuthi uzojika ngithanda. Ntombazana uqhubeka khona ithi ayikufuni.
Hey.
Isazoqhubeka ke mina sisi. Ngoba mangase ngifike nje la ngithi ngiyakuthanda nawe uthi uyangithanda.
Phelele
ingakho nje
qala.
Hayi. Awungeni umbese. Lutho lutho sisi ngempela ngempela angena umbese la kuthini.
Alright kutani
ngizwa. Ah nje sisi nami ngizama ukuyiqinisa njengendoda kodwa ngiyathemba ukuthi kuzolunga.
Sivula ke sivule ngesisho sesingisi sesiyavala ke manje sayiphetha siyiphetha ngesiZulu bathi sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa. Esa namhlanje ke siqhebu ngiyacabanga ukuthi sikhomsile ukuthi hayi isibindi sometimes siyabulala. I think simbulela ubhuti kule show yanamhlanje. But thank you so much for tuning in and being a part of the show. I mean akhambanga kahle. But ithemba alilahle umzwile ke nawe uButsane luthe usazoqhubeka elibe apply pressure elibe faka iforce ngimfisela inhlanhla ke kulokho ngiyathemba ukuthi ngathi into zakhe engamhambela kahle abe safety because uyangithusa but abe safety igama ngusine ngwakanene intombi madlokovu ngema umgadu ntusi yenkomo. Thank you so much for tuning in and being a part of today's episode of I Have a Crush on You. Remember it is season 2 right here on Select Africa TV. Mangabe nawe kuzwe ngathi unesibindi uzinhliziyo ithi gugu kuku ithi mbhalele mbhalele ungasabi write to us on the email address down below and at Select Africa TV sizokusetha we will sort you out. So please subscribe to our channel, please follow us on social media, it is Select Africa TV. Nami khona enkundleni zokuxhumana nguSine ngwakanene across all social media platforms. Let me love and leave you okwamanje ngizokubona next week same time same place. I mean it's going to be different but just for the vibes I'll say same time same place. Happy Tuesday and good night.